Amanar Allah ta tishi wai hakuri ma wadaci wannan rai da ban.